Afa Laban and Simaima, my daughter. We're going to sing my dad's song, which is recorded in the year 1961, the song Faliu Nei, Tauafiafi.
Lai lona tawa fiafi, te neu loa la solo solo ane, neu tunga o le vai I tala neu le fale, fai le ma faa la velane. Tō faa tue, so I fua I na la upele, te mana tua pea la ua fionga, fo ia ui. La fola ula I tua tau au sa mani mani le fale o le fai fe au tu le mata I ai se mau I e to fa lo ua ngau I ma au to fa tu e so I fua I na la upele te mana tua pe a la ua fio fo I I alone, I a satini, my tail low fall. I sell me pine, my fat a tally tally, one a tally tiny, lay a mola and a yummy. So far to it, so if wine a la open, to manna to a pair of Fiona for ea o ilea ona. So far. So if I na la upele, te mana tua pea la ua fiona, fo ia uile.